baga etswa akere maloba fa re kila nere tshwaragane le batho re tshwaragane o gole thata baga etswa re tshwaragane ba re bua ba re o khuiwa kae ke batho arabara yana rare mo go bone ra barara re rona tsela ya rona ke engwe fela re ya kwa bare o goreng le sa ikwa rabara yana rare mo go bone ra barara re nya rona gare ikwa re ya kwa